Yerusalemu walimuita Mubarikiwa. Alipofika Karigota wakasema hasulubiwe. Hallelujah. Alipoingia Yerusalemu